icawa yabantu abangacawiyo iyaqala intsimbi yesihlanu icawa ibethile. Masikhawuleze ke siyobiza abanye abantu into yokuba bazobukela okanye bazomamela icawa yabantu abangacawiyo. Masibe sikulinde apha ngoku sayobiza abantu.
Naseofisini yakho uThixo ukhona.
Oh,
ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe. Ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo.
Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Yabathithuba ke ibulise kumntu wonke okunye nathi namhlanje kwiindawo ngeendawo zonke abakuzo abasibukele besimamele bekuzo. Siyanamkela ke namhlanje kwesi isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Wonke umntu siyabulela ngokuba ube kunye nathi xa siqala le nkonzo. Igama lam ke ndingusihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhosi.
Masibulise koomama, kootata, oobhuti, oosisi nakunye noontangandini nabantwana abancinci besikolo secawa ngelihlelo mvukelo wethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Igama lam ndinguAnele wakamnguni. Siza kuhlala sonke ke kule cawa yabantu abangacawiyo de kufikelele alaxesha lokuphuma kwethu. Kuluvuyo kwananjalo ukuthi siphinde sihlangane kule nkonzo yethu yanamhlanje.
Ewe ba masivule ke ba inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Sivala amehlo ke sithandaze. Bawethu osezulwini, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, ilanga liyatshona bawo, sisondela kuwe sizithoba kakhulu ngoba Nkosi sisazi into yokuba ngenxa yokwenza kwethu Thixo asifanelekanga Thixo into yokuba sithetha kunye nawe Thixo wethu oyingcwele, ngoba wena nguThixo ongcwele. Thina singabantu abanezono zabo Thixo wethu, amanye amaxesha bade bayibe yinqangi phambi kobusoba Thixo wethu engcwele. Kodwa wena sikwazi unguThixo onenceba, Thixo wethu engcwele, ngenxa yenceba yakho Thixo umane usinika intambo Thixo, umane usolulela Nkosi yethu namandla. Ngoko ke simane sisiza kuwe sizobulela into yokuba kude kwabalapha unguThixo wethu, Thixo wethu engcwele. Xa sivula le nkonzo ke Thixo siza nokuzithoba phambi kwakho Thixo, kuze kuthi xa kungena ingxelo yosuku Thixo wethu ingabi ngathi Thixo nathi, okanye kuthiwe Thixo nathi besikhona ngale mini bekumela sikho ngayo Thixo wethu engcwele. Ngoba Nkosi senze into yokuba siqhelise abantu okanye siqhele nathi into yokuba ngeli ixesha Thixo wethu oyingcwele sizawuma sidumise igama lakho Thixo wethu engcwele. Kungenxa yakho ke Thixo into yokuba sibe nako nangoku into yokuba sime sidumise igama lakho Thixo wethu. Yiloo nto Thixo xa siqala le nkonzo Thixo singafuni ukuyiqala ngokwethu Thixo wethu, kodwa siyiqale ube ukhona nawe Thixo wethu engcwele, usikhokele Thixo wethu engcwele, usibonise indlela esingahamba ngayo Thixo wethu engcwele. Ngoba Nkosi kukho abantu Thixo singabaziyo abanokubukela le nkonzo Thixo wethu bave ilizwi lakho Thixo wethu engcwele, asinqweneli into yokuba bave awethu Thixo amazwi Thixo wethu, mhlawumbi bawulandela thina baze Thixo wethu baphoxeke Thixo wethu xa bebona indlela esihamba ngayo Thixo wethu engcwele. Kodwa xa besiva wena Thixo bawulandela wena Thixo wethu engcwele, babone into yokuba unguThixo ongadanisi mntu Thixo wethu, unguThixo ongalibali dinga Thixo wethu engcwele. Kwinto zonke Thixo wena uhlala ujongile Thixo wethu engcwele, sinqwenela ke Thixo kuthethe wena maxa onke kule inkonzo Thixo wethu engcwele, sinqwenela Thixo ibe nguwo wongamayo Thixo wethu engcwele. Ngoba Nkosi kukho abantu Thixo abangakwazi ukufikelela Thixo ekuveni lezi lakho Thixo wethu, mayingabi le nto ke Thixo xa sinalo elo thuba lokuba sivise abantu Thixo wethu siyithathe siyenze yethu Thixo wethu, masiyazi Thixo into yokuba yeyakho nakaloku nje Thixo wethu engcwele. nalilizwe ke Thixo lizawubekwa. Thixo wethu engcwele, sicela usikelele umkhonzi oza kubeka ilizwe. Thixo wethu engcwele, ngoba Nkosi Thixo wethu namandla siyimhlambe siyayazi nokuba ubetha kanjani Thixo ngokolwimi lwakhe. Thixo wethu engcwele, kodwa Nkosi xa kukho wena Thixo wethu uza kumdirector Thixo kwindlela ofuna athethe ngayo. Thixo wethu sikuthembile ke Thixo into yokuba uyaziva izicelo zethu, kunjalo nje uyaziva izicelo zomntu wonke othetha nawe Thixo wethu. Sive ke nakaloku njengoYesu Kristu Nkosi yethu ngoku nangona phakade. Amen,
amen.
Bawo wethu osezulwini mawaniwatwengoumwele
bawo sibuyile ke ngoku emthandazweni. Asikhawuleze ke bazalwane kwanzele sizoya emazweni, sikhawuleze siye emnikelweni. Kubantu ke bonke mhlambi siphinde singathi siyiqhele babo, ngathi siyiqhele sicuba nabantu bayayazi ukuba umnikelo yintoni. So kufuneke ngamanye amaxesha sifane sikhumbule yokuba abantu siye sibacele into yokuba banikele ngosubscribe wabo. Hayi, hayi, sicinge sibalulekile kanti asibalulekanga ngaloo ndlela. Sicele ke abantu abangekasubscribe basubscribe. sicela abantu bayilike le nkqubo asicele ukuba xa yokuba ubukele siyathemba ukuthi uyayithanda ngoko sicela ucofe ulike sicela ucofe ushare umnikelo wethu lo umnikelo wethu so sicela kakhulu into yokuba abantu basixhase ngendlela abakwazi ukusixhasa ngazo ke bawo sizawuya emazwini masitsho into yokuba abantu mhlawumbi sebasilinde phi bawo
abantu bawo mabasilinde kulo msebenzi wabathunywa izenzo
labaphostileyosahluko
sesiya sika 27 ivesi 21 izenzo chapter 27 verse 21 uba bendikwazi ke ukuyikhumisha bendiya kuyikhumisha mhlawumbi ndithi yi-acts
uthi
kona ba
sizawuya ke apho kwe-doings ngebazalwane emva kwale ngoma sifumane ke ilizwi lethu libhaliwe incwadi yezenzo zabapostile ngesahluko samashumi mabini anesixhenxe siqale kwivesi yamashumi mabini ananye izenzo chapter 27 verse 21 phantsi kwesihloko esithi ukusinga eRoma uqhuthela lolwandle nokuqhekeka kwenqanawa eMelita fundeka ke ngolu hlobo emva kokuzila ukudla ixesha elide wesuka wema upawulos phakathi kwabo wathi inamadoda ningaphulaphule kum ananduluka ekrete nizuzane nale nkxwaleko nokukonakala nangoku ndiyaniluleka ukube nibe nomxhelo owonwabileyo kuba kuni aba akukho yakulahlekelwa bubomi bakhe yoba umkhombe wodwa kuba obu busuku bekumi kum izithunywa sikaThixo endingowakhe endimkhonzayo sisithi musa ukoyika Paulus umelwe ukuma phambi koKesari uyabona uThixo ukubabale ngabo bonke abasemkhombeni nawe kungoko ndithi yibane nomxhelo owonwabileyo madoda kuba ndiyakholwa nguThixo ukuba kuya kuba njalo olo hlobo athethe ngalo kum kodwa simelwe uphoseka siqedile sithile elililizwi lenkosi inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngokunangona phakade amen
amen
inkosi ngithembe wena mandingaze ijaniswe masize kuwe ke baba masize kuwe baba
nanguku ndiyandiluleka ukuba nibe nomxhelo
owumile oko siya
li cacile baba
cacile
ukudingi nokuba silicacile
sikodwe baba
ngenxa yabantu ke abafuna nje ukumamela ndizokuzama ukucacisa into ecacileyo. Kunzima ke ukucacisa into ecacileyo. Ungathi uyayicacisa into ecacileyo osuke uyenze ingacaci. Ubuthe ke incwadi yeDoings.
Ah, eDoings. Ubasekhumsha kahle.
Yezenzo. Andinqweneli ukuchitha ixesha nditsale kodwa luhambo olunento zohamba.
Awu Nkosi yam.
Bayaliwe ke ngumkhonzi kaThixo ukuba bangasuki kwindawo bekuyo.
Ewe ba.
Suka ngokuthemba izinto abazithembileyo baluthatha uhambo. Kuthiwa umoya wawusiza ngaphambili. Umoya ke xa usiza ngaphambili kuba yingxaki kakhulu enqanaweni. Kwafuneka bathathe ikhefana kancinci. Bathe belithathile likhefu babona ukuthi noko kuphephezela umoya opholileyo.
Nkosi yam.
Bayilibala naliya bebengangathi bayayikholelwa.
Ewe ba.
Ibithethiwe kuqala. Bahamba ke bathe beseluhambeni njalo ndiyaqonda okokuba abantu bebengaphakathi bebeseqala ungangathi bayalamba.
Bobawo.
Abanye bayaqala ukonwaba. Abanye bayaqala ukuncokola izinto ezibonwabisayo. Abanye bayaqala ukukhumbula iintsapho zabo. Abanye baphumele ngaphandle babethwa yimpepho yolwandle. Abanye babukele indalo.
Ewe baba.
Abanye bamile bathe na izandla zabo bemamele impepho yolwandle. Suka amaza olwandle aliphuza. suka umoya wavuthuza suka ubumnyama bagubungela wathi umntu ebengaphandle enqanaweni wangena ngaphakathi enqanaweni wathi lowo ebebhizi esidla wavala itasi yakhe kuba umoya ngoku uyanyukela suka akwakubikho namnye umntu othetha nomnye ngoba uloyiko luyavuka kuba ke kukho indoda kaThixo apha uvela la mazwi athi nangoku ndiyaniluleka ibani nomoya ophantsi ithi iBhayibhile bazikhupha izinto ezazingaphakathi
Nkosi yam
enqanaweni
ewe baba
suka akwabikho nto yenzekayo ngosuku olulandelayo bazikhupha ngezandla zabo imbali
ewe ba
becinga uba uzaba khona umahluko akhona amathuba ubomi busintlithe
ewe ba
sithi xa sizama le si kungalungi
njalo ba
ukuba ndinoyeka into ethile mhlambi izinto zingandihambela bhetele ukuba ndinokuyeka into ethile izinto zingandihambela bhetele kwasikusuke kube ntsuku ilanga lingaveki kusuke kube ntsuku inyanga nenkwenkwezi zingavili kube mnyama ebomini
ewe baba
ungayazi nokuba uyahlwa nokuba uyasa ngoba ilanga aliveli ukuze ubonakale ukubana uyasa neenkwenkwezi ezikhanyisayo ebusuku nazo aziveli kodwa lo mfo uthi ibani nomoya ophantsi
Nkosi yam
uba nomoya onjani ophantsi kodwa izinto azikuhambeli kakuhle uba nomoya ophantsi njani ungayazi ukuba ubheka phambili okanye ubuya umva uba nomoya osezantsi njani ungayazi nokuba uza kuhlwa okanye kusebusuku okanye kusemini kodwa uphila nje ngokuba uyaphila ithemba laba bantu belisezantsi
ewe bawo
kodwa lo mzalwane uvela esithi ndiyaniluleka
awu
ibani nomoya osezantsi bazalwane into endizama ukuyithetha okanye ayithethayo lo mzalwane isithunywa sikaThixo sifikile kum sathi ngumkhombe wodwa ozokunakala bantwana bahle bakaThixo ikhona into esinika isiqinisekiso ikhona into esixelelayo ukuthi xa kumnyama ebomini bethu xa izinto zingahambi kakuhle ebomini bethu xa izinto bazalwane zingahambi ngendlela esithanda ngayo bantwana bahle kaThixo phofu ngamanye amathuba okanye ngamaxesha amaninzi ibe kungamamelika kwethu bantwana bahle bedinga ngoba aba bantu bayaliwe okokuqala ukubana bantwana bahle bedinga bangasuki ekrete bazalwane kodwa kuba bantwana bahle bedinga ingabantu aba bantwana bahle kaThixo beyinikiwe imandethi yokubana mabenze eli hlobo bantwana bahle kaThixo ngexesha elithile kufuneka besendawe ethile bantwana bahle kaThixo kodwa bantwana bahle kaThixo nathi ngamanye amathuba ubomi bantwana bahle bakaThixo okanye ixesha bantwana bahle bedinga linento yokusinika imandethi bawubonani ukuthi ngexesha elithile kufanele ukuthi wenze into ethile ngexesha elithile kufanele ukuthi uphumile esikolweni ngexesha elithile kufanele ukuthi bantwana bahle bedinga uya useyunivesithi okanye usekholeji bantwana bahle bedinga uyagraduata ngexesha elithile ufumane umsebenzi bantwana bahle bedinga ngexesha elithile upenshine uyokuhlala nabantwana bakho ngexesha okanye bantwana bahle bedinga loo nto ufanele ukuthi yimpumelelo yakho yawukungenzeki ngexesha elithile into ethile bantwana bahle bedinga uzibona ngangathi bantwana bahle bedinga ubomi bakho abuhambi okanye inqanawe yakho igutyungelwe bantwana bahle bedinga luqhwithelo bantwana kwaye kumnyama ebomini bakho bantwana bahle bedinga ngoba ixesha eli bantwana bahle bedinga likusikele umda okanye ilizwe ngexesha likusikele umda bantwana bahle bedinga ingangathi ixesha kuwe alihambi bantwana bahle bedinga akho zinkwe kwezi zikhanyisayo lingekho nelanga bantwana bahle bedinga kodwa kweso sithokothoko iyavela indoda kaThixo bantwana bahle bedinga ithi iba nomxhelo osezantsi bantwana bahle bedinga ngumkhombe wodwa ozokonakala bantwana bahle bedinga ngoba uyehova uThixo unawe bantwana bahle sizonixelela loo nto bantwana bahle bedinga sizonixelela loo nto ukuthi bantwana bahle bedinga ibani nomoya phansi ngoba uYehova uhamba nani kulomkhombe ukuyo bantwana bahle bedinga noma ixesha alikuvumeli wena bantwana bahle bedinga uyababona bantwana bahle bedinga bayaphuma okanye bayaphumelela phambi kwakho bantwana bahle bedinga bazenze izinto bantwana bahle bedinga ngokuthi bantwana bahle bedinga ixesha labo liyabavumela bona okanye ilanga okanye iinkwenkwezi ziyakwazi ukubakhanyisela bantwana bahle kodwa bantwana bahle bedinga apha bantwana bahle bedinga kukhona isiqithi esiza kubetheka kuso kukhona isiqithi ekufanele ukuthi siyawuphoseka kuso bantwana bahle bedinga ukuze sizuze ukusindiswa kwethu bantwana bahle bedinga into endizama ukuyithetha masithembele kuYehova uThixo
ngosiyam
asuke sibe nomoya osezantsi.
Yebo.
Uba nomoya osezantsi njani? Izinto zingakulungile.
Ngakho siyami.
Uba nomoya osezantsi njani? Bana nabahle bedinga ekhaya bekuxelela ukuthi bekufanele ukuthi mina nami.
Mhm.
Usenqanabele nelithile lobomi.
Ah, nkosiyami.
Kufanele ukuthi tete ekhaya senqanabele nelithile lobomi. Kufanele ukuthi mama senqanabele nelithile lobomi ngoba ixesha banana bahle bedinga esimejarisha ngayo impumelelo yomuntu. Alikuvumeli ukuthi ube kule ndawo ukuyo
banana
bahle bedinga okanye ilanga ngoku liqinyiwe kuwe banana bahle bedinga baye akhona inkwenkwezi ezivelayo
banana bahle
awuboni kwa isandla yesisakho
banana
bahle bedinga awuboni banana bahle bedinga kwalapha phamkwakho banana bahle bedinga woyika nokuthi uthathe inyawo kodwa ikhona indoda kaThixo evelayo ethi bana umkhombe wodwa banana bahle bedinga ozokonakala ku Christ inkosi yethu.
Amen.
Ku Yesu walela. Yesu walela.
Ku
Yesu walela.
Ku
Yesu
walela.
Haleluya.
Isaqhwithi ke bawo so yikeka sibona endleleni kubekelaphi ke ngoku xa senzeka emanzi. Ufike kube kumntu othi imani nomxhelo owonwabileyo. Endleleni mhlawumbi oba nayo nento into yokuba uxhakise noba kukumntu okanye loo nto unokubambelela kuyo. Isaqhwithi esenzeke emanzini, amanzi le nto bekumela ikunika i-direction, kodwa ngoku isaqhwithi senzeka kule nto uxhomekeke kuyo ukuba mawukwazi ukwabo. Side sonakalise nomkhombe lo nicingile yokuba niza kuwela ngawo la mathi. Kodwa ngoku ndingumameleyo babo, kuthi kwakubakho isaqhwithi, kubekho izinto ezilahleka okanye kuthi kwakubonakala ingathi umkhombe uyonakala, izinto zexabiso okanye izinto esicinga zezexabiso zilahleke. Kodwa kuyo yonke loo nto umoya lo uzomosha umkhombe kuphela. Umntu ongaphakathi emkhombeni akayi konakala. Ithi xa ndiyijongile le nto izama ukuyijongisisa, eyena nto ingangathi ibalulekile apha ngumntu ongaphakathi emkhombeni. Umkhombe yinto nje ethwala umntu iyombeka kule ndawo imela iyombeka kuwe, kodwa umntu ongaphakathi xa ephila akubalulekanga into yokuba umkhombe wenzakele kangakanani na. Kodwa siye sibone bawo into yokuba ukonakala komkhombe kubangela nomntu ongaphakathi emkhombeni indlela acinga ngayo ibe yinto eza konakalisa umntu ngenxa yokonakala komkhombe. Ungazijongi into yokuba eyena nto ibalulekileyo ngumntu lo ongaphakathi emkhombeni. Sinazo izinto zomhlaba ezibangela ube ngathi ebomini bethu kukho isaqhwithi. Isaqhwithi sibethe inyama, sibethe yonke into le ekhoyo. Umntu athi ebebonakala ngathi ngumntu obalulekileyo phakathi kwabantu, sifika isaqhwithi sibethe umkhombe. Umntu alahlekelwe zizinto zexabiso ebecinga into yokuba zimenza abaluleke phakathi kwabantu, kuphele umsebenzi. Bantwana abahle bakaThixo, athi amanye amadoda abethembakele kuphele umsebenzi, abanye abantu balahlekelwe ngamakhaya ngenxa yokuba akusekho nto ingenayo. Bantwana abahle bakaThixo, ngoba isaqhwithi sifikile sonakalisa umkhombe. Bantwana abahle bakaThixo, baz
bayabhiyaza bathi abantu abasemkhombeni bavumele into yokuba umntu ongaphakathi makonakale naye. Bantwana bahle bakaThixo balahleka, abantu bamke bamshiya umntu ngenxa yokuba bembona engenaxabiso kodwa abumphefumlo esesenyameni. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba uThixo kakade uthi eyona nto ibalulekileyo emntwini ngumntu ongaphakathi emkhombeni. Bantwana bahle bakaThixo, noba ungayidlavuza inyama yam kodwa owam uThixo uyawusuka ame elithulini lomhlaba. Bantwana bahle bakaThixo, kukho abantu mvokamnguni esibabonayo into yokuba banezinto abangenazo kodwa indlela ababonakala ngayo ebusweni ngabona bantu bonwabileyo ngoba abavumelanga izinto ezibonakalayo emzimbeni zibachaza into yokuba ubomi babo buzobheka kweliphicala. Kodwa umntu ongaphakathi uzixelela into yokuba noba ungonakala umzimba kodwa ndisaphemfumla mna ithi ndisaphila. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ndizawuhlala ndonwabile. Abona bantu mhlambi andiye ndibaqaphele abathi xa ubomi babo bunyuka okanye bukhula, abantu esithi mhlambi ngabantu abakhubazeke ngomzimba, bathi xa bawubona into yokuba ubomi buza njani kubo, ibe ngabo nabantu mhlambi abakwaziyo ukucebisa abanye abantu into yokuba eyona nto ibalulekileyo kukuxola ngaphakathi, eyona nto ibalulekileyo kukuba umntu ongaphakathi ayazi into yokuba uThixo ukhona nakule imeko. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa umntu onawo onke amalungu omzimba asebenzayo uthi akubona into yokuba ivaselina akayiqabanga kakuhle konakale umntu ngaphakathi ngoba ujonge umkhombe wakhe into yokuba ingathi wonakele. Bantwana bahle bakaThixo, umntu obonakala enento yonke, bantwana bahle bakaThixo, kufika nje umoya oshukumisa amasebe mithi. Bantwana bahle bakaThixo, abone ingathi le nto imenza amehlo abengathi anokoma. Bantwana bahle bakaThixo, kanye impumlo zakhe zibe nokuvaleka, kumoshakala umntu ngaphakathi ngoba ugade umkhombe. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje uthi uPaulos eyona nto esimasiyiqaphele ngumntu ongaphakathi. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba uThixo ugade umntu ongaphakathi emkhombeni. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi noma bungafika ubomi busenze kangakanani okanye busonzakalise kangakanani, kodwa xa sisazi into yokuba uThixo uhamba kunye nathi, bazalwane bam abathandwa yiNkosi, siye sazi into yokuba zizawufika imbandezelo emhlabeni. Bantwana bahle bakaThixo, zizawufika kunjalo nje, azizufika kube mnandi, kodwa uThixo ekunye nathi uzawukwenza umntu ongaphakathi angonzakaliswa kukonakala komkhombe. Bantwana bahle bakaThixo, ewe isigulo ziyafika bazalwane bam abathandwa yiNkosi, zifike zibethe umzimba umntu angabi saqondwa nangabanye abantu, sasimazi etyebile ngoku uyinto ebhityileyo, kodwa uThixo abe umntu emthembile, umbone umntu engathi wonwabe ukogqitha laa ndlela benisazi eyiyo. Bazalwane bam abathandwa yiNkosi, ngoba umntu uyayazi into yokuba umntu ongaphakathi, umntu ongaphakathi, umntu ongaphakathi, isigqibo sakhe kwakunye noThixo sihamba kakuhle. Bantwana bahle bakaThixo, nokuba ihlabathi lenza ntoni, kodwa umntu oyaziyo into yokuba nobuThixo angandithatha namhlanje, umbone ebusweni into yokuba lo mntu wonwabile, kunjalo nje lo mntu uxolile. Bantwana bahle bakaThixo, abona bantu mfokamnguni, abona bantu baphilayo mfokamnguni, ayingomntu obukeke mhle ngaphandle kodwa umuntu oxole ngaphakathi ngoyena mntu uphilayo lowo ngoba indlela sizenza bahle ngayo ifihla ukonakala kwethu okungaphakathi bantwana bahle bakathixa umbono umntu umhle kodwa iexpression ebusweni ayichazi buhle bantwana bahle bakathixa ubangazibuza into yokuba ingaba yintoni ashota ngayo kanti umntu ongaphakathi nguye onakeleyo ngokumntu ugquma umkhombe lo ukwenzela kungabonakali into yokuba kwenzekani ngaphakathi kodwa umntu oyaziyo into yokuba uThixo uhamba kunye naye uyayazi into yokuba le imeko ndimele ugqitha kuyo ndimele ukuphoseka siqethini sithile ukwenzele uThixo ndimbone bantwana bahle bakathixo kakade mfoka mnguni sinabantu abafundela into ezithile umntu eyithanda kunjalo nje sithi ikariye yam izawuhamba ngale ndlela kodwa ubomi bufike bumphose esiqithini sithile bantwana bahle bakathixo ngoku mhlawumbi kwindawo asebenza kuyo akekho qualified noba qualified for usebenza kuyo kodwa uxelela abanye abantu into yokuba kumnandi kule ndawo endenza kuye ngoba uphoseke kwisiqithi esithile wazumkhombe awabaluleka kwabaluleka indlela le asebenza ngayo kule ndawo ekuye ngoba uyaxola ngaphakathi umntu ongaphakathi emkhombeni akunakelanga bantwana bahle bakathixo ngoba sinako ngenxa yezinto esizenzayo nezinto esithi sifuna ukwaziwa ngazo nokuba zizinto esizifundeleyo mfoka mnguni zibangela sifune ukubizwa ngazo bantwana bahle bakathixo bengumkhombe wethu lowo siyofika nakwezo ndawo sisebenza kuyo ngenxa yokuba ndandifundela into ethile umntu ongaphakathi afe ngenxa yokuba umntu ugquma umkhombe namhlanje sizokucenga into yokuba yanga uThixo angasebenza nomntu ongaphakathi nobimeko zobomi zingathini nobimeko zobomi zingasiphatha kabuhlungu kangakanani kodwa xa sisazi into yokuba uThixo ukunye nathi sizawukwazi into yokuba uThixo le imeko izawugqitha umkhombe lo uza kunakala wona kodwa umntu lo ungaphakathi yena akazukuphulukana noThixo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku ngona phakade amen
amen
Thank you.
Bawo.
Ewe ke bawo.
Umbani.
Mm.
Hello.
Wonwabile.
Mm. Umuntu okhonqwe inyawo.
Mm.
Nezandla. Izama ke ukucinga.
Mm.
Ukuba inobinjani imbeko yalapha enqanaweni xa umoya uyithatha inqanawe iphose kweli cala aphinde ayithathe ayiphose kweli cala inoba umntu khonqwe zandla undawoni akufanelekanga ukuba unomxhelo olatyuzayo njengalamaza angaphandle akufanelanga ukuthi amaphaphu aphezulu akufanelekanga ukuthi uloyiko lungapha kuqonda kuye kodwa kuyo yonke loo nto ubona isithubu kuyo yonke loo nto ndi ingqondo yam izama ukundizobela umfanekiso ukuthi uPaulosi uphakathi kwabantu kwabadlwenguli uphakathi ababulali phakathi kwezihange phakathi kwabantu abenze yonke into engafanelekanga ngoba ithi le Bhayibhile wayekunye namanye amabantu.
Ah, Nkosi yam.
Kodwa kuyo yonke loo nto.
Ah, Nkosi yam.
Kuyo lonke loo nto yokungabi nabhalansi kwakhe ephoseka ngapha.
Mm.
Bona abantu amadoda ekhala amadoda ecinga intsapho zabo amadoda ebhizi ephosa impahla
angosi yam
ngiyabona wona ngoba akho xesha lokuwakhulula ngoba into ifika ngoku ifune ukuathendwa ngoku kwaye ifika ingxamile akho xesha lokukhulula ibhantinti uthi sincedise ukuba sikhuphe impahla sincedise ukuba senze into ethile inoba babhoywe inyawo nezandla kwaye kunyathelwa phezu kwabo kodwa kuloo nto umntu kaThixo uthi masibe nomxhelo onwabileyo.
Ah, Nkosi yam.
Wonwaba njani?
Wonwaba njani?
Izandla zakho zibhoyiwe.
Ah, Nkosi yam.
Ngoba uyayazi ukuthi akungena amanzi wakonakala umkhombe wakubetheka umkhombe elityeni uqhekeke kubini bantwana abahle bedinga awuzukwazi wena nokuba kuyadadwa ngamanye amadoda bantwana abahle bedinga udade uyokubantwana abahle bedinga udade uyokuphumela ngapha bantwana abahle bedinga ngoba iinyawo zakho bantwana abahle bedinga zibotshiwe bantwana abahle bedinga kwaye bantwana abahle bedinga akho mntu unaxesha lakho
kodwa bani bakho kwasisthoko thoko sokuboshwa ezinyaweni nezandla banona abahle bedinga ngoba ukhona ixesha ubomi banona abahle bedinga usithathe usibophe izandla banona abahle bedinga banona abahle bedinga lusithathe lusibophe izandla banona abahle kodwa kufike isithunywa kundlalo ebomini bethu banona abahle bedinga lizosixelela ukuthi banona abahle bedinga uhambo lwakho aliphelanga apha unyenzelekile uyongcokoya banana bahle bedinga nokhayapha banana bahle bedinga umxelele amandla kaThixo ubomi bakho abuphelelanga banana bahle bedinga kuba ubotshi izandla kule nqanabwe ungena kuye unyenzelekile ukuthi uyongcokola nabantu abangaphesheya uyongcokola nabantu abahleli kumhlaba owomileyo abangamaziyo uThixo ubaxelele ngamandla kaThixo
banabahlebedinga
kodwa ume okanye ufuneka kuqele sibe nomoya ohla osezantsi sibe nomoya banana bahlebedinga odlamukileyo sibe nomoya owonwabileyo bonani ngoba into endiyicingayo apha abazalwane banana bahlebedinga bekufanele ukuthi lo mzalwane uyalila banana bahlebedinga bekufanele ukuthi banana bahlebedinga ukhala kuThixo okanye banana bahlebedinga uyamzonda uThixo banana bahlebedinga utheni Thixo beniphila kamnandi banana bahlebedinga beninikwa amahashi benihlonitshiwe mna banana bahlebedinga kodwa ndakuhlangana nawe ngoku kwenzeka ezi zinto ndizakufela emanzini kodwa uthi bana mekwenjalo masibe nomoya okanye masibe nomxhelo opholileyo owonwabileyo
bawo and ke jonga apha kuYouTube ndabona omnye kade phaa ndashota got talent ngoko ndibona to inspiring for the level of me since
oh
God one la show shea the guys means the bad by bad inspire hope so today faith umindo yokuba siya lahle
oh
God one Tambi Paulus up khonqiba yena yavuba sibulahleki ulahleka ke baba uyayidala bamba ba yakudala liba ba kade kunwaba kuqhomekeke ebukhetheni kwakhe meko ihleli iza kwagamela meko ihleli ngazokuncedakala kodwa kulungile namhlanje bazalwane size ngaloo Thixo kulungile sele imeko yona ndikuxelele ukuba ngoku
thiwe.
Thina ke sinayo bawo into yokuba sifuna ubeka iconditions. Mna ndawuzenda unwabe mhla ndafumana umsebenzi.
Okay.
Bantwana bahle bakathixa umntu afumane umsebenzi eshop angonwabi umntu. Mna ndawuzenda unwabe mhla ndafumana umsebenzi kanti uphi ngoku kule ndawo kuyo uphi ngoku ingaba awuzazi into yokuba intoni ezokonwabisa bantwana bahle bakathixo ngoba xa ungajongiyo into yokuba kumele ube nomoya obonwabileyo nakule imeko kuyo awuzombona uthixo bantwana bahle bakathixo mna ndawuzondonwabe mhla ndaqhuba imoto bantwana bahle bakathixo kubekho umntu ekhayeni othenga imoto umntu angonwabi ngoba imoto le asiyo yakha libali into yokuba apha kusekhaya kunjalo nje mhlamba abantu bebekhula besithi yonke into yalapha ekhaya yeyethu sonke kodwa umntu athi mna ndawuzononwabe mhla ndafumana into ethile kanti bazalwane ithinto izinto azizuyeka ukwehlela kodwa umoya mawonwabe kulomeko ngoba uThixo ukhona kulomeko leyo bazolene bamwakhe uThixo wakhona mfoko mnguni emlilweni wabona uThixo ephakathi kwabantu ebekumela bayajiswa ababantu besibafake bebathathu kodwa ngoku sibabona bebane bantwana bahle bakaThixo bonwaba abantu phakathi emlilweni bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi nathi izinto zingade zilunge nje kungenxa yokuba amehlo ethu angxamele ukuphuma kanti xa sinokonwaba singabona into yokuba mhlawumbi yeyona ndawo le ekumela ndikuyo bantwana bahle bakathixo sidla ngobona mhlawumbi abantu abasebenza ezibhedlele bantwana bahle bakathixo abantu abazaziyo izinto andisoze ndihlale nabantu abahleli nje bayancwina umhla nezolo kodwa umntu yini yokuba oluya lubizo lwakhe bantwana bahle bakathixo uthi akufumana i-day off aqonda into yokuba ndikhumbula emsebenzini ngoba uthi akubona isithokothoko sobumnyama abone uncumo lomntu omnye oba ebona into yokuba ingathi uyancedakala axole ngaphakathi phefumlweni ngoba imeko ayilungi xa ungaboniyo okulungileyo ngaphakathi namhlanje nokubitheni imeko kulungile.
Bawonde ukuva kakuhle. In the midst yobumnyama bakho.
Kulungile.
In the midst ye depression yakho. Kulungile. In the midst yokungafumani imisebenzi wakho kulungile. In the midst yokunxilelwa ngabantwana mama kulungile. In the midst yokuthi uhlanganisa lena uhlanganise leya kungalungi kulungile mama. In the midst yokuthi bantwana bahle bedinga ukhonkiwe ukhonkwe into oyaziyo ukhonkwe zizinto ongazaziyo bantwana bahle bedinga ukhonkiwe bantwana bahle bedinga usithi uyakholwa bantwana bahle bedinga uhletywa ngokukholwa kwakho bantwana bahle bedinga ngamanye amathuba bazalwane bam ude uhletywe okanye ubekwe ii-labels bantwana bahle kwabuthandaze kude kuthiwe uyathakatha bantwana bahle bedinga kodwa it's okay bantwana bahle bezulu bantwana bahle bedinga into esizama ukuyithetha bantwana bahle bedinga kulungile kulungile likhona ixesha lokubona ingelosi ithethe nawe bantwana bahle bedinga likhona ixesha bantwana bahle bedinga abantu bantwana bahle bedinga baphithizele esenza izinto
ezibalungeleyo kanti ingelosi ifuna ukuthetha nawe
bana labagebedinga
ikhona ixesha lokubana balile aphekeleni kwakho bana labagebedinga kanti ingelosi lena ifuna ukuthetha nawe zikhona izinto ekufuneka ziquthiwe kuwe bana labagebedinga zikhona izinto ekufuneka zikhotshelwe ngaphandle zikhona izinto ekufuneka zonakalile wenzela ukuthi kuzolungezinye bana labahlebedinga wenzela ukuthi ingelosi izothetha nawe wanguthixo wezuko uthixo wembeko angasikelela ngokukude kube sephakadini amen
amen masikoduke babo
sendirethi babo
bawo masikoduke babo kodake phambi kuba sikoduke babo masiba khumbuze ka khumbuze babo
bawo bawo umuntu ongaka like sicela ukuthi a like
umuntu
oh ayi man ongaka like
eh ongaka like eh bawo ka like
ongaka subscribe
subscribe
nayi eh ukuba ukancokola ingayo
ngokola ngayo ngokola ngokola ngayo
ukuba ukashiri uhlelele ntuni sherisha
shera
ndifuna ukuthi ke siya appeal to everyone enze ezi zinto bazalwane
njengomnikelo
bana sifuna ibheke phambili lento sixhomeke ke kuni sixhomeke ke kuni
njalo njalo
babo awunayo into ufuna
ukuyiplaga
ngalelandi yakho inkonzo yakho
ubeka
awunayo abantu abafuna ubeka ebawo ukwenza izinto live ingqolo lapho fine asina control yayo imane undi iniphazamisa kancinci kodwa ke nasixolela bazalwane uba iyaphumela kuni
sicela uxolo kakhulu baba sicela uxolo hayi namhlanje ake kumzalwane bekwa namhlanje baba ndiloo nto siya okwam ke futhi enkosi kumntu wonke oye wasibukela nomntu ke oye wamamela ikhwelo elulibizayo lokuba abantu mabenze umnikelo bawo
if bawukhona bawo noba umnye oqala usijoyina okanye babini siyanamkela kule nkonzo yethu bazalwane nenzewe nje kuba kusenziwa
njalo ke bawo masivale bawo masivale inkonzo yakho
masamkele babalo aloba ufefele inkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphila phakathi kwethu sonke idibuye inkosi yethu uKristu
amen.
Amen, 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 amen.
Eh, kumntu wonke ke. Ye wathatha inxaxheba yokuba makasibukele okanye asimamele yonke loo ndawo asimamele ekuyo sithi enkosi kakhulu masidibane futhi kule veki izayo ngentsimbi yesihlanu ngecawa le icawa yabantu
abangacawiyo ningalibali uthandaza uthixo othandazekayo baba yini.